Apo juu? Hai, tunakuja. Mwaletea roki.
Thank you, man.
Hai, apo saa, Deri. Wamekataa man.
Yeah, I do.